ubujorojoro ntibuteba ijyavuze riratashe wa wundi ati atebinda naye kibondo cyo ntigiteba neza aho bukera rero cyiko turabona neza na neza yuko ubukwe bwa Fanny Iraryeye na Norasque bugiye gutawa kandi buzo babwifashe neza cyane aho ni nyuma yaho bavuzwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye bakabivugwa n'amamedia menshi cyane bahagarikiwe na bamwe bamwe mu bagiye bakorana na Fanny Iraryeye cyane cyane babantu babagabo ubagenda ari video bakikumbagaza urukonde rukarekera bakamera nk'umwana batse imfungugwa duhereye ku kuntu byagiye bitangura bitangujwe urusaku rwagiye kuzana na kuyu mugabo yarari hanze niwe yagiye kuvuga amajambo menshi avuga ati uyu Norasque narunyuzi kasketi vwa kagabo muca mububona ubona we yari Moses Chimamanda gucyo ntivyahagaze hati hakurikira uyu mugabo yitwa Zoro ari we Ibat nawe yarake ku makamera ararira rikumbagaza arayobekwa kwari n'umuntu w'umugabo ararira ngo Fanny Iraryeye aramuhemukiye aravuga byinshi uko Fanny Iraryeye atarukunda afise ariko ivyo byose bikaba byabimva gusa bikaba bitatumye Fanny Iraryeye yanka Norasque ntare senke bikaba byagiye bikura gushika aho uyu munsi turiko turabona yuko badutangarije ubukwe bwabo eja ubukera tuzoza kubutaha mucobora kwibaza muti bimeze gute vyaje gute uyu munsi kugira bande bagira ngaha mwebwe kubganya ngo bivuga gute reka tubanze tuhure muri comment nyababwira ati ni mayere kiramvu kuva mu nyishu media aha makuru yose nje kuyabaha mugende neza na neza aho muzobona ubukwe bwabaye muzovuga ati vyari vyagenze kuno reka nibareke ngaho ni uyu mugabo akesdan yaciye avyivangamwo araza neza na neza atangura guhimba inkuru zigiye zitandukanye z'ububwa z'uburofa atangura kuzishyira ku mugaragaro gushika na havuga yuko Fanny Iraryeye banditswe na Norasque azoza gusanzaza amahera mu isoko ndetse akabagurira n'igito cy'amafi none ko banditswe muri eta civile yamenye ayahe na yahe mahera yasanzaje mu isoko ahubwo baravuga tuvugunga na benshi ugatota inyungu yakuye namwe murayizi dusimbire ku rubuga rwiwe kwa Wakarite TV turabe kutuza kuhakura makuru mashasha y'urusaku y'ububwa nta n'inkuru n'imwe muza kuhatora reka tubandaye kucatuzindire ndababwira yuko ubukwe bwa Fanny Iraryeye na Norasque tuburindira igishika kandi buzoba buryoshye neza cyane nka meri kiramvu zogerageza nkuri bishoboka byose kugira ngo mushobore kubageraho ikibiriraho nkuko bisanzwe bigenda ni Fanny Iraryeye rero na Norasque Norasque na Fanny Iraryeye bihanganye bakihanganira urubugo ugwishi cyane aho bagiye bavugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye wabengo babarogeye ko ugushika naho ibintu biyangara ukamengo babaye baba ikiro ry'imigani ni Fanny Iraryeye bagiye kumutazira nzira ya bose na Norasque baza kumutazira runyuzi rusane ivyashwanyaguritse ariko ivyo ntivyamuteye ingorane kandi ntivyamuteye gutuma yanka Fanny Iraryeye ahubwo vyamuhaye ingufu zo kumukunda gushika naho baza gukora ikintu gishoboka kimeze neza cyane bivanye rero n'imigisha bagiye bahabwa n'ababyeyi bivanye n'ukuntu Norasque twamubonye agiye gupresenta Fanny Iraryeye mu muryango maze na Fanny Iraryeye araza gupresenta Norasque mu muryango ibintu biramera neza cyane uyu munsi nico gituma bivanye n'imigisha bagiye bahabwa gigiye gutuma bagira ubukwe bwemewe n'amategeko imbere y'Imana ndetse imbere y'abantu bo baramaze kubisinya vyarabaye nezo rero ubukera ndababwira ati ni Fanny Iraryeye vine na Norasque abahozwe batazira runyuzi na nzira ya bose bagiye kuronka bagiye gukora ikintu kidasanzwe eka mu babavuze siri bake n'uyu muhungu yiyita ngo ni giheko shema nawe yaraje aravuga amajambo menshi cyane avuga yuko uyu mugabo yitwa Desire ari we mukafana Iraryeye ngo bahoze bakundana ngo aje gutora imodoka yiwe ariko turarindira ko aza kuyitora turahebura n'inyishu media twarigereye mu rugo kwa Fanny Iraryeye kugira ngo dushobore za kutoza makuru yose yagiye avugwa ico giye twagiye gutemberayo tukaba twakirijwe ugweze ndetse tukaba twarabonye ivyinshi mu bikogwa Fanny Iraryeye yagiye akora ariko ico giha tanumwe yigeze kubivuga reka ndababwira ati bandanya ugira subscribe ku Inyishu media uraza kumenya nibindi vyinshi taruzi ndetse ugiye kubona vyinshi mu byagiye biranga urukundo rwabo. Reka ndababwira ati barihanganye cyane kuko iyo bari nka wewe bari ko babivuyemo kubera ubwo ruvugo rw'abantu ariko baravuga tu umunyabwenge n'ubufata ibintu byose uko bije akagerageza kubivyaza mu musaruro ivya umutuku akabihindura umweru reka dukeze cyane Fanny Iraryeye na Norasque bataravye amajambo menshi bagiye babavuga maze bagakora icyari gikenewe gukogwa nyuma yaho rero twaragiye tubona yuko bavuzwe cyane kuburyo babiciro gimigari ku ma media yose buryo TV yose ugiye ko wasanga titre ari Fanny Iraryeye na Norasque runyuzi na nzira ya bose ariko ivyo ntivyabakintege bivanye n'imigisha y'ababyeyi bagiye baronka uyu munsi nico gituma cyuko turabona ko bari ko bakora ibintu bigiye bitandukanye tugiye kurundi ruhande twaragiye tubona kubijyanye n'ivyunguka ni Fanny Iraryeye na Norasque baravya ati aba bantu baguma batuvuga batuvyaza umusaruro mbega natwe kugira uru ruvugo batuvuga turuvyaza umusaruro uvyo genda gute nibabaye nkaba bandi basaba kuma bafyikiriye imisi yose bakavyimba bakavyimbagana ukamengo nibitumura vya bindi vya 500 vy'uyu munsi cyangwa igicapa tibategeje jama mesa ahubwo bace bavuga bati reka turyoyoke kuko tugwaye tugumye tufyitirwa tuhava dubwara hypertension ahubwo bace bigira inama yo kubivyaza umusaruro basabugura YouTube channel bise solution cup maze yo YouTube channel mu masaha 17 gusa akaba yari maze gukwiza enka subscribers maze ivyo bimaze kuba baragiye barakorera ko kuyo YouTube channel yabo gutyo umuntu agiye kubavuga nabo bagashobaza kumubeshuriza kuyo YouTube channel yabo ni uyu mugabo Akes Dani yabavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye avuga ko ari bihebu ni byinshi rogenda subiramo kuko nakuzura kabuze kuko nacyo kudufasha ariko kahise kabika twubakire kazoza kimbere reka ndabibutse ko ari mayeri kiramvu muri kumwe kuva kunyishu media ndakwibutsa kugira subscribe share comment na sabuni ndakubwira ati ibintu bizoba bimeze neza cyane hari benshi mushobora kwibaza muti mbega mayeri kiramvu kubera iki utatweretse gute bakoze dote kwa Fanny Iraryeye bivanye no kwanka kajagari bivanye no kwanka kaguma kantu benshi bagiye batandukanye n'uyu mukobwa uyu mu mwigeme bucagira mariage yatangaje yuko bivanye n'abantu bazoba bitavye urubanza muhiri wiwe n'umuryango na famiye n'ibiki batakeneye umujuru na lisa cyangwa media nimwe yose izoza kwamamaza ariko si cyo cyatumye mayeri kiramvu atahagera ngo apfume batoreza amakuru yo kumunywa yabazanire oya ahubwo n'indwara y'amaso yari igize iminsi yadukije yari yabayakaranda nanjye yari yashoboye kumfata sinashoboye kujya kuhagera kuko nari gwavada baduza amaso yiyimbwa nicyo gituma rero uwo munsi nashoboye kuhagera ariko ndababwira ati ejo aho bukera ku rubanza rwa Fanny Iraryeye nzoba nageze bazopfuma bagirukana jyewe nashitse ariko amakuru yose mugende muyaronka uko agiye atandukanije nimba uko bizo meze koze muzopfuma muronka yo kumunywa imaje muzibure cyangwa imaje muzironke byose bigende bitandukanye ariko turanka kajagari tuzo bikora mu mutekano ntagere vuba gato cyane tuzo batwaha bashikanye kugira ngo kabakunzi bijume bya bakunzi bishi kuri bose mushobore kuronka ibintu bijye bitandukanye reka manje ndababwira ati kurikira subscribe bam kuri vyamaho ariko arakora neza cyane nabandi benshi bagiye batandukanye uyu munsi bari ko basa nkaho bari ko baramarira amareresi yabo nka uyu mugabo bari ko baramarira amareresi yabo nk'uyu mugabo Mr. Sami official usimbira ko naho nuraba ibikorwa biriko bigenda bicaku ni byiza cyane gucyo biragufasha kugira gushigikire bene wanyu kugira ngo bashobore gutera imbere reka ndabibutse kandi ko ari benshi cyane bari ko barakora nk'uyu mugabo Lionel nawe kuri reresi yiwe kuri Lionel official hari ko haracako ireresi nziza cyane inyungu y'imbabazi nayo ni musimbire ku muyirabe ni ireresi ko mu buhinga bwa none ikoze mu buhinga bwitondewe ndabibutsa yuko rero ari ibintu byiza bigiye bitandukanye aho turi ko tugenda dukora ibintu byinshi cyane twari kuri solution cup ejo bukera bucabagira mariage bakagira bakubaka urugo rwabo maze bakaza kubana biciye mu mategeko mushobora kumaza muti mbega byari meze gute woya bagiye kubana biciye mu mategeko imbere y'Imana n'abantu ugutyo ibintu bikaza bizoba ari byiza cyane reka tuba turagorora makota mashata makaruvati hagati kugira ngo tuzoshobore kuja kwagira gutaha ubwo bukwe bwa Norasque mugenzi wacu umunyamakuru umujournaliste nawe abikora neza cyane umunyamakuru akijijwe atavuga ayasunitswe n'impemu uwo munsi tugiye kubona yuko agiye kurongora umusineyaste tubakeza cyane ku banyamakuru azoba bari umunyamakuru wa gatatu tubonye agize mariage hamande yaba babiri bagize ubukwe uyu Malove yagize ubukwe kuva muri baby nawe yagize mariage unawe azoba nawe yagize ubukwe reka tugende neza cyane rero tubakeza tuvuga tuti muzaba makara ni muburube ya muze mugire ivyo muhatangana ivyo musigarana muze mugire inka ni mpundi mu rugo rwanyu maze imana izobahezagirire ubukwe bwanyu nivuba cyane ejo bukera kama ikirangu n'ishu media tuzoba twigereye ku bukwe bwa Fanny Iraryeye kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye vuba bwango ndababwira ati hadugahanyerera hamanuka horuha tubwirizwa gushikayo ku bukwe bwa kuri ubu bukwe bwa Fanny Iraryeye na Norasque kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru nibibiri nukwiba canke gusaba byose birashoboka kugira ngo dushobore kubagezaho ibintu bigiye bitandukanye kubafana abakunzi b'inyishu media abakunzi b'ukuri ko bose ndababwira ati mwakoze kudukurikirana nyuma yeri kiramvu ndababwira ati ibintu biracasa neza cyane ariko ndababwira ati hari wowe abagandaye baragandaye bagandarira ibyabo ariko ndababwira ati ingero y'icano rupfu abage bavuga ayamuhe uyu munsi batsinzwe ariko nta nari urukundo kugira rutsindwa yari mayeri kiramvu ndababwira ati rero yari ubukwe bwa Norasque twariko turavuga ko ndababwira ati ejo aho bukera tuzogaruka tubazaniye hezita tugiye kuraba neza na neza yuko ibintu biriko biragenda neza cyane neza rero aho bukera tubageza kuri kubukwe bwa Fanny Iraryeye na Norasque kugira ibintu bigende neza cyane ndabibutsa moza abantu bo barababaye kubona baratangaje ati nta mujournaliste dukeneye kuri dote y'iwacu eka no kuri ntangorane kuba babaye ndababwira ati mwihangane hakundi mwihangana ariko ndababwira ati ejo aho bukera kuri mariage tuzoba twayigereye kugira tubereke ibintu byose bigiye bitandukanye ndababwira ati mayer kiramvu ndababwira ati tuzoba twagiye guraba solution cup ndababwira ati ibintu bizoba bimeze neza cyane mubande mukurikira nyinshi media nyinshi kuri bose mayer kiramvu nzoba nashikiye kugira ngo dushobore kuba kumwe namwe reka ndababwira ati mwakoze ku bantu mwadukurikiranye ndababwira ati ciao ciao.